Amahoro iwacu, amahoro iwanyu. Aha ni ku Muhuza TV, nimwibagire gufyonda kuri subscribe no gusangiza bagenzi banyu. Bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu cy'u Burundi. Radio Bonesha FM yarafatiwe ibihano n'urwego rujejwe gucungera ibinyamakuru sense mu mwaka w'2017. Ubu ikaba yakuweho ibihano, igiye gusubira gusamirana. Ibyo bikaba byamenyeshejwe na Nestor Bankumukunzi harongoye ubwo rwego sense kuri uyu wa mbere mu kiganiro yagiranye n'abamenyeshamakuru. Yongeye amenyesha ko ibiganiro bikibandanya no ku bindi binyamakuru bikiri mu bihano nk'uko byasabwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu mpera z'ukwezi kwa Nzero. Urongoye iyo radio Bonesha FM Leo Masengo yashimiye cyane cyane umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, ariko yongera asaba ko leta yofasha mu gushigikira kubera ko uhasigaye hari ikibazo cy'uburyo. Masengo yongeye amenyesha kandi ko bahawe ikiringo cy'ukwezi kumwe ngo babe batanguye gukora. Romeo Ininahazwe aserukira ishyirahamwe ry'abaririmbyi by'ifata kibanza mu gihugu cy'u Burundi avuga ko ingingo yo guhagarika ibiteramo yasubije inyuma abaririmbyi cyane cyane mu bijyanye n'uburyo kuko batagishobora kwibeshaho. Akaba yasabye ko bokwemererwa gusubira gukora ibitaramo. Hari imisore ibiri Eric na Claude bamaze igihe bazibira ibarabara rica imbere ya BRB kuko babonye ko ryabangamiwe n'ibinogo binini kandi ibyo binogo bikonona n'imiduga ihaca. Ngo nubwo badashimirwa hari abahaca bakabishima bakabaha amafaranga makeyi. Umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yakoze urugendo rwo kuraba ariko hubakwa isoko mpuzamakungu ry'u Burundi aho ni mu Gatumba iwa Rubondo. Akaba yasanze ibikorwa byo kuyubaka bidashimishije. Twabibutsa ko umugambi wo kubaka iyo soko iwa Rubondo ari umugambi watanguye mu mwaka w'2015. Intumbero y'iyo soko akaba ari ryo kugwiza ibidandazwa bitandukanye igihugu cy'u Burundi gishora hanze, guteza imbere abanyagihugu ndetse n'ibindi. Lise Bubanza yaraye itanze impapuro z'umutsindo ku barangije ishure. Akaba hari abari bahejeje mu mwaka w'ishure w'2019 ushira w'2020. Ngo impamvu z'uko bari batevye kuzitanga ngo ni kubera zimwe zimwe harimwo ivyo gutosora mu bari kuzihabwa. Na Lycée d'Excellence Saint Joseph yo mu Rusengo aho ni mu ntara ya Ruyigi naho nyene haraye hatanzwe impapuro z'umutsindo 19. Musitanteri wa komine Muyinga Misago Amede yaragabishije abo bose batanguye kugurisha ibibanza byo mu isoko izokubakwa ku mutumba Kinyota kandi itaranatangura kubakwa. Ati uzofatwa ariko arabesha abanyagihugu azohanwa hisunze amategeko. Ni inyuma yaho yaraherije kumenyesha umugambi mushasha wo kubaka isoko nini kuri uyo mutumba Inyota. Mu ntumbero yo guhanahana ibyiyumviro kukungena amakomine yotwagwa ku neza y'abanyagihugu n'ukungene amakori n'amatagisi atozwa yofasha mu iterambere ry'amakomine. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano Gervais Ndirakobuca yashikirije ko ukwezi kwa gatatu uyu mwaka ari ukwezi ko kuraba amakori n'amatagisi hatozwa mu makomine yose agize igihugu. Ivyo akaba yabishikirije mu nama yagiranye n'abarongoye amakomine bari kumwe n'abarongoye inama z'amakomine. Butoyi Melchior ni uburongoye ikigo kijejwe gukingira ibidukikije muri komine Bugarama mu ntara ya Rumonge yagabishije abo bose boba bararanduye imivyaro y'ibiti iheruka gutegwa mu matongo yabo ngo uzofatwa yabikoze azobiriha ngo n'uzofatwa igitungwa ciwe carishije ivyo biti nawe nyene azobiriha. Jean-Marie Nshimirimana arongoye ishirahamwe Ntabariza yashikirije ko mu gihe hibukwa imyaka cumi iryo shirahamwe arongoye rimaze ryemerewe gukora ngo rigiye gufasha abakenyezi barenga 500 bari mu mabohero y'u Burundi kubaburanira no kubaronsa ivya nkenerwa bituma babaho neza mu gihe c'imyaka 3. Dutandukire amakuru y'inkino. Turabire hamwe uko imigwi yigenje mu ndwi ya 2022 mu higanwa rya Primus League. Flambeau du Centre mu kibanza ca mbere n'amanota 41, hagakurikira Rukinzo FC n'amanota 39. Message Ngozi ni ya gatatu n'amanota 39. Aigle Noir ni ya kane n'amanota 38. Musonga TFC ni ya gatanu n'amanota 37. Kayanza United ni ya gatandatu ikaba ifise amanota 36. Umugwi Olympic Star ni yindwi n'amanota 38. Vitalo FC ni umunani ikaba ifise amanota 31. Mugwi Royal FC n'uw'icenda n'amanota 30. Bujumbura City n'uw'icumi n'amanota 29. Hagakurikira Burundi Sport Dynamique n'amanota 28. Hagakurikira umugwi Atletico Academy n'amanota 27. Interstar ni ya 13 n'amanota 25. Les Elephants ni ya 14 n'amanota 28. Umamuru FC ni ya 15 n'amanota 23. Muzinga FC iracari mu kibanza ca 16 n'amanota 7. Abakinyi nabo bafise ibitsindo vyinshi, akaba uwa mbere ari Asmani Ndikumana afise ibitsindo 13. Mukinyi Shaka Trezor nawe afise ibitsindo 10. Muruta Bose Emedi afise ibitsindo 8. Byamungu Raoul afise ibitsindo 8. Hakizimana Kevin afise ibitsindo 8. Nshimirimana Darcy afise ibitsindo 8. Rukundo Abdul Rahman afise ibitsindo 8. Iyo ikaba ari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu cy'u Burundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi. Aha ni ku Muhuza TV, nimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Murakoze.